intambara yongeye kubura majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Amakuru duhabwa n'igisirikare muri iki gitondo cyo kwa gatanu nuko bavuga ko imirwano itakajije umurego.
Jean Bosco Sebishimbo, umudepite mu nteko nshinga amategeko y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri leta yasimbujwe ubutegetsi bwa gisirikare mu gihe kidasanzwe. Mu ijoro ryo ku itariki ya 21 ukwezi kwa 10 muri 1993 niho wari perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye yishwe.
Byari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashikiranganji, hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na perezida Melchior Ndadaye bamuzanira.
Kejida Silvestre ntibantunganya aratubwira ibyo yibuka byabaye muri iryo joro. Leta ya Tanzania yafashe ingamba zo gukumira Ebola kwinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizweho na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Abahitanywe n'amatata ashingiye ku matongo hagati y'abadasangiye amoko n'imiryango muri Sudani y'Epfo yongeye kwaduka kwa gatatu w'inondwi n'ejo kwa kane. Mico gihugu baje bageze ku 150. Muri abo harimwo abana, abagore n'abageze mu zabukuru. Abakomerekeye muri ayo matata ni 86, benshi mu bakomeretse bakaba barimwo abafise ibikomere vyatewe n'amazu barimwo yaturiwe. Igisata ca ONU muri Sudani catanze bino biharuro gihangayitse, cahamagariye abategetsi ba Sudani y'Epfo kuja mu mizi yayo matati amaze igihe bakayavana mu nzira. Habashamiranye ahanini n'abava mu bwoko bw'abahausa n'ubundi bwoko butaberekwa. Abo mu bwoko bw'abahausa ahanini bagumuka biyamiriza itegeko ribabuza gutunga amatongo, bakemeza ko barenganywa n'ubundi bwoko buvuga ko keba babo batari babwirije gutunga ubutaka kuko baje kuba ahari ko habera ayo matati baratevye. ONU ivuga ko kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 9 kuno mwaka abari bamaze kugwa mu matati nka yabaye kwa gatatu nejo kwa kane barenga 445, abatayizabo muri ico kiringo bakaba barenga 211. Kandi havugwa imvururu ni muri Chad aho umuryango w'ubumwe bwa Afrika wiyamiriza wivuye inyuma imvururu zaraye zihitanye abagera ku 50 muri ico gihugu. Abagera ku 300 ni bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri izo mvururu zabaye mu myerekano yo kwiyamiriza ko President Mohamed Debi Itno aguma ku burongozi bwa Chad. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'abari ku rubuga vyerekana ko muri abo 50 baraye bahitanywe no gushamirana kwabaye hagati y'abajeje umutekano n'abiyerekana ejo kwa kane, harimo 10 bari mu bajeje gucungera umutekano. Injamena ku murwa mukuru wa Chad habiyerekana baronone inyubakwa zimwe zimwe zirimo iza leta, ibiro vy'umushikiranganji wa mbere n'ivy'umukuru w'inama nshingamateka. Izindi mpande ziri mu zateye ivyatsi imvururu zibonekeje mu myerekano yarayibaye muri Chad zirimo Ubufaransa bumaze iminsi uri mu bihugu vyamirizwa mu karere Chad irimo bwasohoye itangazo riteri ivyatsi inguvu bwavuze ko polisi yakoresheje mu kubizamwo imyerekano y'ejo kwa kane. Ikiringo c'imyaka ibiri mfata kibanza President Mohamed Idriss Deby Itno yari yarahawe caheze ejo kwa kane habiyerekana bakaba bamwagiriza ko ashaka kumira ku butegetsi bw'ico gihugu. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanirize ku vy'Ubwongereza. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimagije ingene yakoranye na Liz Truss yaraye atanze imihoho mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Biden yamushimagije yumvikanisha ko bakoranye neza cane na cane cane mu gufasha Ukraine kwigwana ko mu ntambara yisi yagasomborotso ku Rusiya. President Joe Biden yirinze yamara kugira ico avuga ku kwegura kwa Liz Truss yeguye inyuma y'indwi zitandatu gusa ari mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Yabwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba ciwe aha i Washington DC ku kwegura kwa Truss ari ingingo yegawe bwite nk'uwayifashe. Yagize ati, reka ndababwire ico nzi twakoranye neza ku kibazo c'Uburusiya na Ukraine, ibisigaye biraba Ubwongereza n'Abongereza gusa kandi bazobitorera umuti. Madame Liz Truss yeguye yemera ko imigambi y'ubutunzi yafashe yagize ingaruka ku masoko y'imitahe yongera ituma umugambwe wiwe wicamwo ibice. Yashimangiye ko aravye uko ibintu vyifashe hadashobora kurangura ivyo yemeye mu kiringo yari yaratorewe muri ayo mabanga. Mundwiheze muribuka ko Biden yari yavuze ko imwe mu migambi janye n'ivy'ubutunzi truce yari yatangaje cane cane iyo kugabanya amatagisi y'abatunze atabishigikiye. Ico gihe yagize ati ni politike ntashigikiye, ariko nabongereza bakwiye kumenya ibibabereye, si jewe ndabacira urubanza. Bitegekanije ko uzosubirira Liz Truss atogwa bitarenze igenekerezo rya 2028 ku kwezi. Bamwe mu bashobora guhiganira kuja muri ico kibanza barimwo Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi, Penny yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rigatangaza ko na Boris Johnson yeguye muri ico kibanza mu kwezi kwa ndwi, nawe nyene ashobora kongera kwitoza. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika, Pentagon, bivuga ko hari abasirikare ba Iran bariko barafasha Uburusiya mu ntambara irimo na Ukraine. Pentagon yatangaje ko abasirikare ba Iran bari ku rubuga muri Ukraine, aha hanini bafasha mu gukoresha utudege tutagira umudereva, drone mu Gifaransa. Tumaze igihe dukora ico Pentagon yise iterabwoba muri Ukraine, twongera tugaba ibitero ahari ngomero z'umuyaga nkuba. Umunyamabanga mukuru ajejwe ivyo gutanga makuru muri Pentagon ariwe Brigadier General Patrick Ryder yabwiye abimenyesha makuru ko ibitero bikorwa n'izo drone biba bihagarikiwe n'abasirikare ba Irani. Amenyesha makuru baciye bamubaza ico avuga ku Rusiya bwahakanye ko atatu dege twa Irani Urusiya buriko bukoresha muri Ukraine, nawe yishura ati ntawo bideha, barabesha, bariko barakoresha ayo ma drone.
Urakoze Diane. Ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi d'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni 10 migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio acuve wa akadomo koma na ukumbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Intambara yongeye kubura mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano iravugwa ahitwa rangira hagati ya Bunagana na Rucuru. Muri Benin naho haravugwa ubwicanyi bukomeye no muri Mashishi ahitwa Nyamaboko ya mbere.